Agba mbọ akọ n'ogbe. Agba abọ akọ n'ogbe. Igbo. Ọbọ ogbe kai dare ko. Onwe kwa n'onye mere ihe mere atiti ihe adi ọcha. Obi agbawago m. Ajeje nna ajụ m Igbo. Ọ bụ naanị so dara mụtara nwa na-apịwa ọnụ. Ọbasa ndị tiri mkpu a. Kpọrọ ebe n'ihe ahụ unu na-anakọta na nke a abụghị ya.
An appeal for caution and rectification. Nigerian brothers and sisters, greetings to you all. I am constrained to speak at this point, and I crave the indulgence of the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency General Muhammadu Buhari, to make this statement because I've had opportunity to keep him aware of what I know is happening and the danger looming ahead.
Ihe mere ka fada pụta n'ihu akwụkwọ n'abalị ụnyaahụ tie mkpụsị. Anyị na-eke sọspend enyi ihe ahụ unu na-anakọta. Kpọrọ ebe na ma kansụl ihe a ma ihe kwesịrị ka unu mee. International Observer sutiri mkpụsị. Ihe anyị nwere emere na Naịjirịa abụghị election. A na-eri ọjọbọ mana nke a kazi ọjọbọ. Obi agbawago m. International Observers. Hụrụ ihe na-eme tie mkpụsị mba na nke a bụrụ ya. Ihe mere ka ọ bụ na member elect Federal House of Rep, Idatọ North and South, pụta tie mkpụsị. Ọ bụ na emeri m na nke m, mana ihe unu mee na presidential election abụrụ ya. INEC suspend ya na ihe unu na-collect. Ụmụ Naịjirịa niile, tie mkpụsị. Ihe emere abụrụ ya. Emeghị ntuli aka na ọtụtụ ebe n'akụkụ Naịjirịa a na-akpakọta ihe anyị na-amaghị nọmba ya. Ahụnyere otu onye. Sọspend ya na ihe a na nke a bụrụ ya. Ugboro ole ka dike ga-egbuzi agụ akpọọ ya ogbu agụ. Igbo. Ugboro ole ka ihe a ga-eme Igbo. Ekwuo ee na o metụta gị. Onye mara ihe ga-ese okwu. Ya bike emekwana ya. Sọ n'ọnụ ka m ga-ekwu okwu a. Mee ya na aka ọ ga-apụta okwu.
Onye ozizi, lenụ na onye ozizi onye okwu dị n'ọnụ. Hey.